zirikana ikuwa hafi munzira nzasunyura na hakomeye irahorosha Irabyoroshya
nawakore imana ngo ikorera amaboko
nawayivugiye ngo burukwagira uyigerageze murebe ibyibakorera ibikomeye irabyoroshya
Yo.